Ndabifurije ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu bana natwe mu nkuru n'ibiganiro ducisha kuri nombanisha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV yo n'umwanya makuru ageze ko ariko aragaruka ko cane irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi aho tugiye kugaruka ku makuru ahambaye arabana n'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira ku nkuru iteye ubwoba ibara ryaguye mu gisagara cha Bujumbura aho abantu bashika kuri babiri bakomerekejwe na grenade zatewe mu bunywero. Turaza kubabwira idonido muri ano makuru ingene izo grenade zatewe mu bunywero burenze bubiri buri mu makaritsiye atandukanye abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ndetse n'abategetsi ba CNDD FDD bakavuga yuko ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari akamaramaza. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza abategetsi bamwe na bamwe gukorana n'umurwi w'abaroberi ba Red Tabara. Muri ano makuru turaza kubabwira kunyinyurana riri mu bihangange vya CNDD FDD. Isoko ya Ruvumera yaraturiwe ariko nanone bigirwa ibanga rikomeye cyane ntibanemanga yuko boba ari abagwanyi boba bayituriye ariko nanone turaza kubaha amakuru dujeje gukura amasoko yacu ingene Red Tabara yoba ngo iri mu mihingo yose y'igihugu kandi kabiriko irakorana na bamwe mu bategetsi ba CNDD FDD bashaka gutobera Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko tubabwire n'ingene Red Tabara ivuga yuko yoba yimirije n'ibindi bitero byinshi cyane nga mu gihugu cy'u Burundi mu gihe leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye itafata ingingo ngo isubizeho amatora aciye mu mucyo ndetse na demokarasi nga mu gihugu cy'u Burundi ngo yimakazwe. Muri ano makuru turaza kubabwira ko byajeje gushirwa ahabona na bamwe n'abandi babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wagiraniwe muri ino minsi kuko gutwara nyine bisa nk'aho byamutaye ku amazi bivanye na bamwe mu bakorana bariko barananiza ingingo ziwe. Muri ano makuru byose turaza kubigaruka ko nimba utarafyonda kuri sabone kandi ko karyo keza ko kuba wafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru ganiro twamaducisha kuri nombanisha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV. Tudatevye ekano makuru tubanze tuyatangurire kuri iyi nkuru nayo iri kiragaruka ko cyane mu Burundi ridigiteka iriyamiriza elementanya rishobora gukorwa ryo kwerekana abakoze ubwicanyi burenga 1500 mu myaka itatu y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu cyegeranyo cy'iryo shyirahamwe giteye ubwoba rigiteka riboneka nk'irishavuye rivuga ko hari ukudahana hamwe no kudashira ahabona inkozi z'ikibi ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwicanyi bushika 1500 ku bw'imvo za politike ariko akaba atanumwe yahagariswe mu babukoze nibitumvikana imbere y'ishirahamwe rya kera riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rigiteka. Cegeranyo c'iryo shirahamwe kubijanye n'agateka kazina muntu n'umutekano mu Burundi cisunga cane cane ibiziga by'abantu bishwe bitorwa ntibimenyekane ariko bigasha bihambwa gihuti huti atanamatohoza namwe akoze. Uguhamba ibyo biziga ku bwari giteka rikorwa ku itegeko ry'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi abajejwe igendereza igipolisi rimwe na rimwe bifadikanije n'abanywanyi b'umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguye kurongora igihugu cy'u Burundi. Icegeranyo gitanga uburorero bushika kwerekana ko uwo mugenzo wimonogoje uguhamba ibiziga bitowe woba ari uburyo bwiyumviriwe babushirwa mu ngiro n'abakorera ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uburero bwinshi bwabajejwe intwaro n'abajejwe umutekano harimwo abakozi bigendereza n'igipolisi bashira mu ngiro iyo nteguro barandikwa muri ico cegeranyo. Ku bwari giteka kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yashikiye ku butegetsi kuva muri ruheshi mwaka 2020 abantu benshi baratakaje ubuzima mu buryo butandukanye kandi akenshi ubutegetsi ntibwerekanye ugushaka kwabwo ko kugwanya ubwo bwicanyi mu bwicanyi butandukanye abakozi ba leta babufisemwo uruhara rukomeye cyane kubicwa benshi biragoye cyane kumenya nimba atakuboko kubutegetsi kwinyegeje inyuma ariko leta niyemera kugira ico ikoze ku bwicanyi buguma bwisubiriza kandi bwabaye bwinshi maze ibukinge niko bitangazwa na Anshaya niko yagize arongoye rige iteka ikindi ritarinze kudondagura ibyakozwe ubutegetsi bwa Gitega bwarashizeho ibikenewe byose kugira ngo hugarwe rubuga ananyegezwe ubwicanyi bukorwa rige iteka yashoboye guharura abantu 2291 bishwe harimwo 247 igandagurwa ryabo ryegekwa ku butegetsi abantu 188 bishwe n'abantu bataramenyekana abenshi muri abo bakaba bahambwe ku itegeko ry'abakozi ba leta kandi atana amatohoza na makeya akozwe 176 bafiriye mu bitaro by'abitwaje ibirwa mu bitero by'abitwaje ibirwanisho hafatiwe kubivugwa na Anshaya niko yagize ibyo biziga by'abantu bishwe n'abantu bataramenyekana bisa n'ibidatera umutima uhagaze ubutegetsi bwa Gitega ariko bufise uburyo bwose mu bijanye n'ibikoresho amafaranga igipolisi ubutungane kugira ngo akorwe amatohoza yimbitse kuko vyerekanwa n'urwo rwandiko intara za Gitega hagati na Cibitoki uraruko bushira urengero nizo zishwemwo abantu benshi hamwe hakaba hishwe abantu 398 ahandi 278 ku ntara ya Cibitoki igiteka ryari ryagumye ritabaza ko iyo ntara ishobora kuba nk'itongo rihambamwo ibiziga bitorwa muri iyo ntara ibiziga byinshi bitorwa mu micungararo y'uruzi Rusizi cyane cyane ku rubibe rwa komine Buganda rimwe na rimwe bibohanije ari bibiri canke birenga niko bimenyeshwa na Anshaya niko yageze muri iyo komine byinshi mu biziga byatowe byahambwe gihutihuti ku itegeko rya Mustanteri wa komine Pamphile Hakizimana rimwe na rimwe afadikanije n'igipolisi hamwe n'abanywanyi urwaruka rw'imbonerakure niko uwo munyamashirahamwe atangaza ikibazo gikomeye abajejwe gukora amatohoza mu muri rigiteka bibaza ariko ntibaronke inyishu ni ingene leta y'u Burundi atacu babibwiye ninde aha itegeko abajejwe intwaro hasi abajejwe umutekano harimo igipolisi igendereza gisirikare hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi kwihutira guhamba buri kiziga atamatohoza akozwe dushaka leta itwereke nimba inzego zayo zitari inyuma yayo mabi ikore naho yoba ari itohoza rimwe rudende niko Anshaya niko yagize ashikirija bihushane niremetanya umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uvuga ko hari ububeshi bukorwa Reveriano Ndikuriyo yarebigarutse ko mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ntara ya Ngozi uburaruko araheze iminsi mikeya hariho abantu baryoherwa no gukwiragiza ibinyoma amakuru y'ibinyoma n'ububeshi butagira ishingiro abo ntibanezerewe n'iterambere ry'igihugu ntibanezerewe n'uko imyaka itatu ishobora guhera atabwicanyi bubaye nta kindi bakora atari ukugurisha ibiziga ku kubabafasha niko Reveriano Ndikuriyo yagirije yariko avuga kubijanye n'ivyo vyegeranyo by'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu hamwe n'amakuru atangwa n'ibinyamakuru bikorera hanze y'igihugu kubijanye n'ubwicanyi bufatiye kuri politike uyahoze ari umuroberi w'umuhutu aravyiyamiriza imvo z'ubwicanyi ni nyinshi kiretse iza politike kwihorahorana mu kibano kuba ikubagurwa rifatiye ku gitsina kwihorahorana amatati yo mu miryango mbere n'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD barabizira rero igihugu gifise ingorane nyinshi ari nacyo gituma musabwa ko mu gihe umuntu abuzwe mutabaze hakiri kare niko yasiguye Reveriano Ndikuriyo ubungere ba Ekleziya Katolika babona icuka ca politike ko kimeze nabi nkuko hoba ari mwishamba aho igikoko kinini kirya igitoya mwitongo mwitangazo baheruka gusohora basavye umukuru w'igihugu cy'u Burundi guharanira agateka kabashikiriza ivyiyumviro vyabo kurwanya ukudahana no kutihanganirana mu vya politike muri iki gihe hegereye amatora y'abashinga amateka na nyenguza amateka hamwe nayo umukuru w'igihugu amwe azaba mu mwaka 2025 nandi azaba mu mwaka 2027 nkuko byashikirijwe nabo bungere ba Ekleziya Katolika Eka twigarukire kuri ya makuru yanda ariko aravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura ibara ryaraye riguye grenade zatewe mu bunywero mu gisagara cha Bujumbura izo grenade bikaba bikekwa yuko zo bazatewe n'abaroberi ba Red Tabara isoko rya Ruvumera ryarahiye twarababwiye amakuru y'ibinyegezwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi twarababwiye inyinyurano yo mu butegetsi bwa CNDD FDD twarababwiye inama yaciye ikorwa gihutihutu ubwo iyo soko rya Ruvumera ryaturirwa ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atarariye umunwa mu kwagiriza bamwe mu bategetsi ko baba bakorana na Red Tabara ariko nanone avuga yuko agiye guhangana nabo ngamatohoza ariko arakorwa uwo mutegetsi azafatwa azaca yisanga mu mpimba nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yagabishije abategetsi yagirishije inama gihutihuti nk'uko nyine bisigurwa n'amasoko yacu Bujumbura abantu babiri bakomeretse mu gitero ca grenade zatewe mu bunywero buri muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura muri iri joro ryakeye no kuvuga nyine mu ijoro ryahise yindi grenade yatewe mu bundi bunywero ntiyaturitse abaduhaye amakuru niko babandanya bavuga ariko nanone twatwabwira yuko ibintu biteye ubwoba biriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi mu gihe bizwi yuko iyo himirije amatora ibintu biba bimeze nabi cyane turaza kubabwira amakuru tuzaba kwajije gutohoza no kuba yuko nyine hari amakuru turiko turabatunganiriza turuze kubabwira kuri ibyo byose ibyo babyinyegeje ndetse n'amakuru menshi ariko aragarukwa ko cyane kubirabana n'umutekano mukandi kanya ntimuze kuja kure turaza kuyabashikiriza ibe byiza kuri mwese nivyo ndabifurije.